yonke into iyaphahlelwa yonke into iyakhulekelwa. I still remember being turned to call. I prayed ukuthi ngicela ukustop ukukhala and kwa stop eh. Kwaba khona la ngidleka khona because bengekho kwi environment e right for me ukuthi sibe ku right zone ne ngelosi yami noma ngithi namabutho ami. Emakhosini Thokozani Camagu Lesedi Kganya ume onika. Please don't forget to like and subscribe. Please like and subscribe. Don't only view. And don't forget to scroll down through my videos. Kunezihlo bathini ukudla kwamoya nokwedlozo okumnandi okungakuphilisa because not always umuthi noma isiwasho noma umkhuleko noma ipreaching. Okay, preaching iyafana nenkulumo. Kukhona iinkulumo zikamoya ezithi mazikhuluma noma zamathongo ziqhaqhe amafindo. So for spiritual revival, please scroll down to other videos. Ngizokhuluma ngamabutho namhlanje. Uma ngikhuluma ngamabutho namhlanje, amabutho ahlukene. Ahlukene kukhona amabutho ka nkulunkulu wabokhokho omkhulu, kukhona amabutho wedlozi, kukhona amabutho wengelosi. Uma ngikhuluma kanjalo because kuneyinkulumo zikamoya noma ngisho ngithi ezamathongo abantu mabayikhuluma bathi ngihamba namabutho and lo muntu loyo usuke akhuluma ngenkulumo ayizwile angazange ay research deep because of uma ukhuluma ngamabutho khona emabuthweni nakula ma categories engwa mentionile which is idlozi amabutho edlozi amabutho ingelosi amabutho wamathonga yeso amathonga you find ukuthi bakhona ababulalayo bakhona abaphilisayo kukhona abaphathi into ezimbi kungani ngisho njalo. It's because of uma sikhuluma nge asiqale ngamabutho wamadlozi kukhona amadlozi angakhona ukcrossa over kukhona asithi nje makuthiwa uhlushwa idlozi kusuke kukhulunywa ngokuthi edlozini lakho both kabo mama nabo baba kukhona isikhalazo sikhona ekufanele kusilungise njengesizukulwane sabo. Abanye they can't cross over, abanye kwamele ubalungisele izinto, imisamo, izinto zesintu. And then so that bazokwazi ukuwela ngale babe amathongo. Amathonga, yes. Then uma seba amathonga, so now kukhona amadlozi azange izinto ezidifferent, angazange aqede umsebenzi wabo, othola ukuthi bewaneyiphiwo, abazange bafeze lezo yiphiwo. So amabutho wamadlozi, that's why uthi ma ucedile ubuyile phehlweni ulungisele lelo dlozi, still kusaqhamuka amanye bona zona iy'ngelosi. So amabutho zonke awuhlali nedlozi elilodwa, awuhlali nengelosi eyodwa, awuhlali. Then there's no growth spiritually for you. Now ngokuvula amehlo makube kukhona lo babo ogcoka ijazi eliblue and yellow osoloko unrasela enkonzweni aziyenzi umprofiti omkhulu kunazo zonke, there is no growth. If leli jazi ulazi from 10 years back nanamhlanje usalifaka, there is no growth because amabutho ekufaneke achangeane kuwena. Okay, ngibuyele futhi phezu kwesimo samabutho. Kukhona ingane yedlozi noma ingane yamathonga, ingane yengelosi ithi mayiyenza insebenzi ethize, mhlawumbe sithi sikufaka ensebenzweni yokulwa, ngene esifuthweni ilwa lisisitha sakho. Ngaleso sikhathi akunamuthi involved obulalayo. Akuna siwasho esibulalayo because zikhona iwasho. Anything can kill In as much as we've got many ways to die programs, anything kills nje noma yini. So lana uzothi mase kangenile ensebenzweni yokulwa kukhona ingelosi, kukhona amadlosi, kukhona amathonga aphakama ngokuzobulala. So as umntana wamathonga, umntana wengelosi, you must understand each and every step okuso. Ukuthi ngathi ngithi ngilwisa isitha, kanti isitha sizawutshayiswa imoto noma isitha. Don't rejoice over that. Because uyafundiswa ukubonisa ukuthi unabo ababukhali. Kukhona namhlanje abebadinwa abantu bala emhlabeni. Abangani, ma surroundings emsebenzini wakwata kakhulu loko ukuthi waya kubabudladla makafika kubabudladla nginababudladla engimaziyo, I'm just making an example. Makafika kubabudladla babudladla amphathise okubuyisela emuva, kanti ke ukubuyisela emuva vele uhamba namabutho alwayo and abulalayo lo muntu loyo. Ngokuyenza nje lo nsebenzo yempinda mshaye ngempela ishaye straight. Ngaleso sikhathi akusumuthi kababudladla ngoba babudladla wazi kahle ukuthi sometimes lo muntu unokushaya eceleni. Kungani lo shaye straight? Is because of uhamba namabutho awembi, you know. So uma sikhuluma ngamabutho, you must be careful mawuzothi ngihamba namabutho. Ngoba umsebenzi nawe kwamele sikubone ukuthi ngempela uhamba namabutho, because even ney'ngelosi namathonga awenhlakanipho a-included lapho. Emabuthweni ucela noma yini, including umzimba uma uphela, upheliswa ukugula, ukupheliswa asithi umoya noma idlozi, uyacela. Kukhona amabutho adila nge-health. Kukhona amalona abathini amabutho adila ngengqondo yakho. Kukhona amabutho adila yonke into iyaphahlelwa, yonke into iyakhulekelwa. I still remember bengithanda ukukhala. I prayed ukuthi ngicela ukustop ukukhala and kwastophe. Kwaba khona la ngidleka khona because bengekho kwi environment e right for me ukuthi sibe ku right zone ne ngelosi yami noma ngithi namabutho ami. So what happened, ngawacela because of ngiyadleka emzimbeni. You could say ukuthi maybe ngu in denial ukuthi mhlambe unesifo esithize akaphuza amaphilisi nje. Umoya uyadla baningi namhlanje ababe kwi this size and then they've lost a lot of weight. Abanye they gaining weight. So you ask ukuthi ngiyolwa kanjani izitha mangiphela umzimba kangaka? Ngiyolwa kanjani ezitheni ngisidudla kangaka? Ngoba emoyeni sifuneka umuntu ogijimayo. Ingakho nanoma ungena ephehlweni ungena uyisidule singakho ubuya ungaka, because of sinama-bad habit okudla noma yini. So amabutho masengibuyela kuwona ahamba kanjalo mawuthi uhamba namabutho. Emakhosini, Thokozani, Camagu, Lesedi, Kganya. Please don't forget to like and subscribe. Amen.